podcast was ready for something. Are you ready? Go!
Yeah,
go! One, two, three, go!
Well, I dig your smile on a sunny day, the crazy things you say. As you're dancing the night away, I watch your body sway. Girl, I'd just like to say that I need you more than ever. When you hold me tight until the morning light, what makes me realize that love can still be true.
Da 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 da
Cause he was dancing and swinging and moving to the groove. And just when it hit me, somebody said, "Come on, shout it, play the fucking blues, play the fucking blues."
Thank you.